masithabathe ithuba ke siyibulise umntu wonke okunye nathi inkqubo yethu ke ukuba bendizawushumayela. Igama lam ndingusihle Bonani, andihambe ndedwa, ndihamba nomfundisi wethu ubhuti wethu uSakhele wakwaMgungu kwakunye ke nalo mkhulu lapha ecani kwam.
Mandithatha ithuba ke ndibulise kuwo wonke umntu osinike inxaxheba ukuthi asibukele namhlanje. Igama lam nguAnele wakwaMnguni. Sikule nkqubo yethu yanamhlanje ukuba bendizawushumayela, so masihambeni sonke ke.
Ndasethu basokunika ithuba ubulise.
Ubulise abazalwane kuyo wonke umntu omameleyo.
Nkosi, nkosi. Asivule ke umntakwethu omthulazo.
Masithandazeni. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, siza phambi kwetrone yakho, Thixo wethu olungileyo, siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo. Sicela Thixo wethu xa siqala le nkqubo, Thixo onamandla amakhulu, uhambe nathi, usigcine, usilondoloze, Thixo wethu olungileyo. Zithi Thixo wethu iingcamango zethu, Thixo wethu nokuqiqa kwethu, Thixo onamandla amakhulu, kube ne-impact okuyenzayo kubantu ababukeleyo, Thixo wethu olungileyo. Sicela Thixo wethu onamandla amakhulu, zithi imfundiso, Thixo wethu nokuthethwa kwelizwi lakho, Thixo wethu onamandla onke, singazishiyi ngasemva, Thixo wethu olungileyo. Sicela Thixo wethu olungileyo, usithamsanqise ngoKristu, ngoKristu iNkosi yethu. Sicela ke Thixo ukuthi usithamsanqise ngoKristu iNkosi yethu. Amen.
Amen.
Thanda inda.
Si yabulela bawo ngosivulela ngomthandazo. Si ulizwi lesine ke ngoku kule nkqubo yethu ukuba ndizawushumayela. Kubambe ke abashumayele xa umntu ezinto akazukushumayela uyathanda uyicala uba bendizawushumayela. Uthi xa ujonga seyimizuzu ilishumi umntu phakathi.
Kodwa ufumaniseka lo mntu ubekelwe ushumayela kodwa uthi uba
bendizawushumayela
kodwa
uyashumayela
and ucele into yoba makashumayele.
Hayi ke singabo bashumayeli ke ngoku kodwa ke thina sichaza ukuba bezawushumayela kamnandi asizukushumayela apho sikwilizwi lesine uYesu esemnqamlezweni. Ukubethelelwa emnqamlezweni. Siqala.
Bendicela mina siqala ku-45 siphele noma kukufa.
Siqala ku-45 siphele pha.
Matthew 27.
Ku-53. SikuMatthew chapter 27 verse 45 yokutsho ku-53. Phantsi kwesihloko esithi ukubethelelwa emnqamlezweni. Kuthe ke kuthabethele kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Ekaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi eli eli lamasabhakthani. Oko kukuthi Thixo wam undishiye ngani na. Inxenye ke yabemi khona yakuva yathi lo ubiza uEliya. Wesuka wagidima kwa oko omnye kubo wathabatha imfuxa wayizalisa ngeviniga wayifaka engcongolweni wamseza. Bathe ke bona abanye khawuyeke sibone ukuba uEliya uza kumsindisa na. Uthe ke ephinde wadanduluka ilizwi elikhulu wawukhupha umoya wakhe lazuka ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini lithabathele phezulu lada lesa phantsi umhlaba wanyikima namawa acandeka namangcwaba avuleka zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababalele zavuka baphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe bangena kuwo umzi ongcwele babonakala kuninzi elilizwi lenkosi osimisikele ukufunda kwilizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Bobawo ke silapha kwelizwi lesine badla ngokuthi kabashumayele okanye abantu abaya enkonzweni for amazwi asixhenxe baye kwelaa lizwi phaa ku-46 eli lamasabhakthani Thixo wam, Thixo wam, undishiya ngani na. Ukuba besawushumayela bobawo besawuqala phi xa sithetha.
Ukuba benza mhlambe bendiza kushumayela just okokuqala ndingekashumayeli njalo kodwa into endiyiqaphelayo apha kukukhala kukaYesu eshiywe ngutata wakhe ngoba kumazwi angaphambilanga besesincokole ngawo asimva ekhala as much as bana ezenziwe izinto azenziwayo kwakhona lo mntu ufuna ukuhlekisa ngaye nangoku seshiywa okanye seshiya umama wakhe embona uba ngoku uzawubhubha uYesu uzawubhubha uYesu yena siqu kodwa asimva ekhala which means intlungu ukushiywa nguThixo ngeyona pain angafuni ukuyi-experiensa yokushiywa kuThixo because umhlawumbi ukuba singazuza ilizwe lonke silahlekelwe nguye asinanto sinayo kodwa sizawungena umhlawumbi kanzulu kuzo kwezo zinto bendisatsho nje into endiyiqaphelayo mna nje kancinci.
Apha ndiqaphela into yokokuba uYesu ngeli xesha uzamile ubhekisa abantu kuThixo wahoya abantu njengoba besesifundile kwixesha elilileyo ngoku lixesha loba uYesu akhathalele sakhe isiqu kuba ngamanye amaxesha abantu abaninzi siyathanda noba wenza ntoni wena ulibali noba le nto noba uzawuzibona usemngciphekweni kodwa abantu bayathanda ukulibali ngoku uYesu ufuna into yokokuba kuthiwa ngeli xesha mos uYesu phezu kwakhe kwakusele egutyungelwe zizono zabantu so uThixo wabusithelisa wafuna ukubusithelisa ubuso bakhe kuye kuba isono uThixo sisono ukukhathaliseki noba senziwa ngubani na bayeke ke abazali aba bathi bengabazali athi into xa yenziwe ngumntana wakhe amsizele xa yenziwe ngumntana womnye umntu uyakubethela into yoba makakubula kodwa apha uThixo ufuna ukubonakalisa uyeva uKristu apha akakhaliswa yenye into uyeva into yokokuba uThixo ngokunxulumelwano lakhe noThixo liyaqhawuka waqonda into yokokuba uKristu makakhale azame ukutsala ukunqumelwana lakhe lakhe noThixo. So i esisikhalo ikakhulu mina endisiqaphelayo ukubo ukuzibona engekho secaleni kukayise. Ngesikhalo ubiza libi ikholwa elingakhaliyo. Nobuza ukukhala ngasiphini isikhalo. Kodwa xa uzibona into yokokuba hey man unqulumelwano lam noThixo liyaqhawuka. Uqine wenze laa nto ukuthiwa kuqine enyaleni. Kufune kukhale ngandlela zonke ukwenzela uThixo azosondela kuwe. And mna uba bendiza kushumayela eli lizwi, bendiza kuthi ukhala kubani wena ngexesha lokubandezeleka kwakho. Ukhala kubani? Yeke bazazifundela kabashumayeli into zokukazuka kwengcwaba azifihlakalanga. Kodwa ndiphi mna ukhala kubani wena ngexesha lokubandezeleka kwakho? Ube nomntu olilela uKristu. And isono bazalwane apha siveza into yoba isono sisono because wathwala izono zabantu uKristu phezu komnqamlezo. And uThixo akasifuni sona. Ungunyana wakhe umthembile kodwa zathi phezu kwakhe zonke izinantsika izono zabantu.
Bandimamele ingathi sisabuyela kulaa nto into yokuba ubunjani bukaYesu uye buyavela because ngoku emveni kokuba egqibile ufaka abantu njengoba isijota sethu kungona avayo into yokuba bunzima bupheleyo bungakanani. Yilaa nto mhlawumbi umntu xa isemsebenzini ingakumbi xa kufuneke ugqibile ngamanye amaxesha uye angaboni kwa into yokuba mhlawumbi uyaqhubeka kunezikazi eziba khona ngenxa yomsebenzi wakhe. But ke ngoku xa umsebenzi egqibile ngokuYesu secace into yokuba into emdibanisa nabantu ebeyithunyiwe uyenzile. But ke ngoku apha endleleni kuxa ke ngokuvela umvuzo walo msebenzi wakhe because oyena mvuzo mhlawumbi uba umntu usebenza kwindawo ephathi zitena uza maneziphosa. But xa ugqibile umsebenzi uzawubona izandla zakhe into yokuba zinjani. Uzawubona into yokuba mhlawumbi babembetha edolweni idolo lakhe linjani xa isegqibile uhlala phantsi. Ngoku uYesu ufikelela kuloo meko ubafakile bonke abantu kuThixo, ufake ude wenzela nomamakhe iprovision into yokuba angabenzeli. But ke ngoku lo msebenzi ebewenza kubonakala iziqhamo zawo ke ngoku because yena ebezele izono zabantu. Ngoku kungona abonayo into yokuba ubunzima besono benza ntoni emntwini because ngoku uhleli ujonga kuye xa ebonayo ubona uThixo akekho ecan kwakhe. So iveza ke ngoku into yokuba umsebenzi abantu abo uzawenza umsebenzi wakho kodwa ekugqibeleni izivubeko zomsebenzi zibonakala xa uqala uhlala phantsi ujonga wena. UYesu uthi xa ejonga yena afika uThixo esukile kuye ngenxa yokuba umsebenzi wakhe ibikuthwala izono zethu. But ke ngoku xa sowuzibona wena into yokuba wenzakele kangakanani na yile nto ubuyenza, xa uzibona into yokuba umthwalo uye wangakanani na, ibuyela kuloo nto into yokuba ingaba uthi ndisebenze kangaka akho nto ndiyifumanayo uhlale phantsi. Because abantu bayancama, athi umntu kukho abantu abaninzi abaphuma apha esandleni sam bona baphumelela aba bantu kodwa mna ndise kule ndawo. Umntu aqonde into yoba mandisendiyeka kwale nto ndithi ndiyayenza kodwa namhlanje mhlambi ibe into ebengicinga mhlambi engicinga into basithetha ngayo xa kufika lonto ubona ubunzima bento obuyenza into yokuba mhlambi ayinamvuzo ngalendlela ubucinga iza kuvuza ngayo kodwa ukho into onokuyenza ukuthetha noThixo.
Kuthiwa Mose apha wakhala ngelizwi elikhulu. Into emhlambi endibawula siqaphele xa sisengxakini nokuba mhlambi sisengxakini yantoni na in terms of isono sethu njengokubana kuthiwa wenziwa isono apha uYesu endaweni yethu. Kwindawo esibekwe kuzo, kwindawo esihamba kuzo, siyakwazi na ukuzibona xa amandla kaThixo emkile kuthi okanye asiwaboni nowabona sivele sihambe nje. Likhona ixesha apho uza kuzenza zonke izinto ekufanele ukuthi uzenzile kodwa likhona ixesha apho kufuneka ugeyijile ukuthi are you still in line i-relationship yakho noThixo isekwisimo esirayithi na. I think kufuneka ngamanye amathuba singamakholwa ke sime umzuzwana sijonge ukuthi i-relationship yethu na noThixo ingakanani na okanye umsantsa uvuleleke kangakanani na. Are we able ukuthi si-identify ukuthi ngoku uThixo usishiyile okanye sihamba ngokwamandla ethu okanye ngokokuqhela kwethu because uyakwazi into ukuyenza ukuthi abantu banee-routines zokuthandaza ukuthi mna ngexesha elithile ndiyathandaza, ngexesha elithile ndiyathandaza, ngexesha elithile ndenza ndifunda isibhalo, ngexesha elithile ndenza into ethile. Kodwa kule routine yakho uyenzayo, kule routine yam nam ndiyenzayo, ndiyakwazi ukumbona uThixo ngokokubana akasekho na ecaleni kwam. Xa ndikhala, ndikhala ngelizwi abantu aba-around mna abazokuyi-understand ukuthi ndiyakhala na. Because sometimes sifuna ukukhala si-understandwe ngabantu kodwa apha ekukhaleni kwakhe abantu abasezantsi komnqamlezo aba-understandi olu khalo bathi ingaba ubiza ku-Eliya na. Are we able ukuthi xa sikhala sikhale i-enemy ingal-understandi na ukukhala kwethu so that impendulo zona xa zibuye bazothi aba bantu bebenga-understandi bathi ngenene ngenyaniso uAnele uSihle uTaseda uthandaza uThixo ophilileyo nawe ekhaya uthandaza na uThixo ophilileyo okanye xa ukhala ufuna the whole congregation ukuve umakhelwane wakho akuve ubana ngoku lo mntu ukhala kuThixo wakhe na. Kodwa sometimes ufuneka ukhale ngesikhalo i-enemy esingayi-understandiyo ukubana wena ukhala kuThixo.
Ndicinga nje mntakwethu uzama ubuya kancinci ikhona into endiyiqaphelayo apho kuyenye since besesithetha into yoba isono sethu siphezu koYesu. Kuthi qatha into yokuba umzekelo njengobhuti wethu uTaseda abakhona mhlambi amathuba okuba ndixakwe yinto mna ndize apha kuwe and then ndincokole kunye nawe mna ndibone into yokuba mhlambi uye wandinceda kulo ngxaki. Kodwa into eye yenzeke kukuba mna ndizazibona ndinceda ke kodwa wena njengomntu mhlambi ongentla kum le ngxaki mna ndiyizise kuwe mna ndiphuma apha ndiphilile kodwa wena ishiyeka nawe ngoku ihlale emagxeni. Ngoku xa abantu bamane besiza kuwe as umntu mhlawumbi oqhele unceda abantu ziba khona iingxaki zabantu ezishiyekayo kulo mntu uncedayo noba ngumfundisi mhlawumbi okanye kuloo mntu uthenjiweyo ekuhlaleni abantu bazamani besithi nandandinengxaki ethile ndaya kubani bonke abantu bazayo xa bephuma bona baphuma beright kodwa lo mntu bathetha naye kwezi ngxaki ngamanye amaxesha zishiyeka kuye ngokufumaniseka into yoba umntu amathuba amaninzi usindwa ziingxaki zabanye abantu ngoba abantu bona bayathetha kuye bayishiye phaa kuye but ke ngoku into ithi wena mntu uqhele ukunceda abantu xa ezi ngxaki mhlawumbi ziye zaphumela kwazasuka kwabantu zashiyeka kuwe awakwazi uzisusa ingaba ke ngoku ngubani wena oza kunceda because ndibona into enjalo kuyesu because zonke ngoku iingxaki zethu mhlawumbi simane sizisa kuyesu uyesu abe nako ukunceda abe nako ukunceda mhlawumbi neengxaki zelibhada besecala kwakhe uthe wothi namhlanje ndiyakuba nam eparadesi walibala into yokuba unezono lo mntu kodwa uyesu yena mntu owenze isithembiso mhlawumbi kwalapha kuye kusekho into ethi kufuneke ndihlale nalo mntu ele nto eparadesi nezanto mhlawumbi zalo mntu uyazazi uyesu into yokuba bezimbi kangakanani zihleli kuye ngoku but ke ngoku xa zihleli kuye iingxaki neengxaki ziye zibe ninzi ngamanye amaxesha uthixa bengathi kude because iingxaki zonke zabantu zithwele so uthwele iingxaki weva ubunzima behlabathi lonke uyesu and then ke ngoku usinika ithuba lokuba if ungumntu onceda abantu wena xa uzibona into yokuba akekho umncedi ke ngoku yintoni oyenzayo
nenye into endiqaphelayo uYesu emveni kokokuba ethethela amazwi abaqonda bathetha ke into ezinintsi kodwa uKristu neyona nto wayeyifuna kakhulu yayingumqondiso yokokuba usesandleni sikaThixo kuba uthe mveni kokokuba ethandazile kuthiwa ethethe noThixo kuthiwa aqhekeka amangcwaba kuthiwa kwasuka kwaba mnyama njengoba sifunda so ibonakalisa loo nto yokokuba ekubeni noba ikhalile uthi uYesu Kristu esiva into yoba noma nikhona into eyenzekayo kuwe uThixo waye wabujika kakhona ubuso bakhe wamkhangela wamva kwakho izinto ezibonakalayo apha phantsi komnqamlezo ukuthi isesecaleni kwakho kuba ngamanye amaxesha noba ukuba thina singemka kuThixo singaba ngakabakabani uThixo ngamanye amaxesha ikhona into ethi uThixo akamshiyi umntu wakhe sithi abamkayo kuThixo ngenxa yezono zethu unyikimo lomhlaba ukuvuka kwabantu emangcwabeni ukubonakalisa into yokokuba ndibujikile ubuso bam ndisecaleni kwakho batsho abantu ke ngoku boyika abantu because yindlela uThixo lena aphendula ngayo ebonakalisa into yokokuba wena nyana wam njengoba uphantsi komnqamlezo awedwa iinyembezi zakho ozililayo ngoku aziweli phantsi watsho uThixo watsho waphendula ngale ndlela anazi ke aphendula amangcwaba zange aqhekeka nje kuba kusithwa abantu bavuka abantu abasemangcwabeni kuthiwa ilanga laba mnyama kwathini yonke laa nto lenana kwaduduma yonke laa nto leya kodwa wayibonakalisa uThixo into yokokuba umtolile la kuye uyamuva amphendule futhi amphendule sele nababandezeli bakhe bekhona
ngosi
njengoba uthetha into endiqaphelayo ukuthi isikhalo sika Yesu sibe nayo into okanye sikwazile ukubutsala ndingathi mhlawumbi i-attention kaThixo ikwazile ukuyitsala esibana isitsho iBhayibhile ukuthi kwabakho izinto ezenzekayo ukunyikima komhlaba nezinye izinto kodwa phaa kwazavesi ezingaphezulu kuyachaza ubana kusukela ngexesha elithile ubheka ngexesha elithile kwakumnyama uYesu akakhalanga kumhlambi kumhlophe ngamanye amathuba ubukhona bukaThixo ezimpilweni zethu asibuqondi kakuhle whilst kusemhlophe kodwa kwaba mnyama ezimpilweni zethu kwa izinto zawungenzeki ezimpilweni zethu kube mnyama kuba lixesha ke ngokapho sikhona sizokukhala kuThixo mhlambi nokuthemba nokuzithemba kwethu sekuphelile kodwa le ndawo isifuna isibonisa ukuthi sakukhala kuThixo ziba khona impendulo ezivelayo and ayibili ixesha mhlambi elide ukuthi ziphenduleke izinto kodwa iba lixesha langoku ukuthi ziphenduleke kunyikime imihlaba kwenzeke zonke ezo zinto ezo kodwa emveni bana inyikimile imihlaba emveni bana ukhalile kuThixo abantu ababukeleyo bazokuvuma ukuthi ngenene nangenyaniso ukuthi lo umuntu ibingumuntu kaThixo ithi loo nto ekukhaleni kwakho kuThixo kuloo ndawo uzawukhalela kuyo ukuThixo kodwa emveni koko kufuneka uThixo edunyisiwe ngenxa yesikhalo sakho ungekakhali kule ndawo ukuyo ndingekakhali nam kule ndawo ndikuyo kobumnyama ndikuyo uThixo akakazudunyiswa because kufuneka kuqale kunyikime izinto bezingalungi ebomini bakho kushukume amangcwaba okanye kuvuleke amangcwaba ebesebomini bakho kwenzela ukuthi emveni babephumile abantu okanye ziphumile izinto engingafanelekanga ukuthi zihleli emangcwabeni izinto bezizistamping block ebomini bakho okanye ebomini bam iindaba bezikhona zinyibilikile kodwa into ekupheleni kosuku kufuneka uThixo edunyisiwe ngenxa yesililo sakho ngenxa yokuthi wena ukwazile ukuthi uthembele kuThixo uyazi ukuthi ufuneka ukhalele phi
kodwa loo nto mntakwethu I think ukuthi izawuvela okanye ukudunyiswa kwaThixo kuzawuvela xa sowuphumile kule ngxaki kuyo ngoku usephakathi engxakini abantu abazuwabona amandla kaThixo ngamanye amaxesha baza kuphinda bahlekise kwangale nto ikuphetheyo because naba bathi khawuyeke sibone ukuba uEliya uza kumsindisa na abayijonganga le into yokuba ube mnyama mhlawumbi for le 3 hours kuthethwa ngayo mhlawumbi apha abayijonganga leyo kodwa bava umntu othandazayo bahlekise ngaloo nto so ithi loo nto mhlawumbi uzawuthi usengxakini ucinga into yokuba abantu bayakubona uba usengxakini kanti abantu bayakuva uyathetha qha le nto uyithethayo abekho kuyo bazawufumana indlela into yokuba bayenze ibe yinto engenamsebenzi so ngamanye amaxesha uzawuthi ngeli xesha kumnyama ungabi namntu okuvayo intlungu kuyo kodwa izaba kuwe ke ngoku into yokuba ingaba uyaqhubeka nalo mthandazo uqhubeka ngawe sele kumnyama kunjalo ngoba xa esebenza uThixo kuzaba mhlophe kube ngona abantu babonayo into yokuba ubuthandaza ngela xesha.
Mm. apha yonke idabi yonke idabi olilwayo kufuneke ibe lidabi elinempumelelo xa uthunyiwe kukho umuntu ongaphezu kwakho omkhonzayo xa ndishumayela mna ndisedabini ndivakalisa uKristu kukho abantu abangaboni mna kodwa ababona umntu ondizalayo okanye umzekelo ushumayele wena ubone umntu umama wakho okuzalayo okanye kubo lowo umntu uzawuthi kodwa apha isikhalo sikaKristu si ekugqibeleni funeke sizukise uyise uthi pha masiqale pha ku 54 umphathi mbutho wamajoni namajoni awayegade uYesu kunye naye bathi bakumbona bakubona ukunyikima komhlaba nokunye okwenzekayo boyika kakhulu besithi inene lo mntu ibingunyana kaThixo so ekugqibeleni kufuneke kuphaka engaphakamanga yena kodwa kuphakame oyena mntu lo utheni umthumileyo yena unguzero okwelixesha but izinto ezenzekileyo zibonakalise into yokokuba uthunywe nguThixo uYesu Kristu ngenxa yesikhalo sakhe kuba isikhalo sona zange bakwazi ukusitolika bathetha ngendlela ezohlukeneyo kodwa bazowuqonda kwizinto ezenzekileyo kunyikimo lomhlaba ilanga labanayo yonke nobumnyama nentuntu 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 kodwa yona ndibalulekileyo kufuneke uThixo yena ezukisekile ngenxa yesi sikhalo sikaYesu Kristu nangenxa yezizi uba wayekhale nje wathi ugqiba kwenzeka bebengasoze bamazwi into yoba ngunyana kaThixo
nento mhlawumbi ekhawuleza ifika apha engqondeni yam aba bantu ngabantu babe neentliziyo eziqinileyo aba because if ukhala umntu mhlawumbi ukhala umntu ngoku apha sincokola nje ukhala umntu apha esitratweni okanye apha kwezi zindlu zisondeleyo apha kuthi enesikhalo sekrakra sizawushiya yonke le nto siyenzayo apha siyokroba ubana ubani lokhala kabuhlungu kangaka kodwa umbhali uyayicacisa ude athi wadanduluka ngelizwi elikhulu kodwa sekunjalo abahlekisi bahleli behleka abanye babunika imfuxa abanye bathetha izinto abazithethile abantu xa beseqinelwe yintliziyo ba uthi nangoku sowukhala sowufuna uncedo yile nto ke bendikhe ndathi kuqala funeka xa ukhale ngesikhalo abangasiandastendiyo bona kodwa impendulo zona zizokwazi ukubuya umhlawumbi xa sigqiba ke ngoku sithathe nalaa nto ubhute bekhe wavula ngayo kuqala ukuthi ukhala kubani na xa ukhala izodithemayinwa ukubana ukhala kubani because mhlawumbi ungakhala ngesikhalo singasaziyo thina kanti awukhali kulo mntu kufanele ukuthi ukhala kuyo okanye mhlawumbi esi sikhalo kuba sasincede usihle ndicinga ubana mhlawumbi nam singandinceda uba ndinokukhala ngesi sikhalo because mhlawumbi ke nawe nam ndinaso esam isikhalo endinokukhala ngaso nawe unaso esakho isikhalo onokukhala ngako ngokwazi lo mntu ukhala kuyo so that xa ekuphendula ke ngoku kuzodumiseka uzodumiseka yena.
Mhlambi bendinothi mna xa sesiqukumbela ke sasejalo bendizothi ubomi okanye apha ebomini ubumnyama buzaba khona kodwa eyona mhlambi message benoyiqulunqa apha ubumnyama mabungakuvaleli into yokuba suthetha noThixo. Ingxaki mhlawumbi esiye sibe nayo eninzi, abantu babethwa bubomi bade balahle uThixo. Kanti apha sibonisa into yokuba xa kumnyama ayikho into okwazi ukuyenza, akho nto iphumelelayo ebomini bakho, lixesha lakho lobumnyama elo. Kodwa ukuba akho nto uyenzayo ngoku kumnyama, amathuba okuba ubumnyama buza kuthatha ixesha maninzi. So abantu yanga bangamlahli uThixo xa izinto ebomini babo zingahambi kakuhle, kube ngona bakhala kuThixo xa ingakumbi xa kukude. Because sinabantu mhlawumbi abathi ngoku, eyi ndandikhonza kodwa uThixo wandijikela, kanti ubukhonza kodwa ngoku kufike i-period yobumnyama. And then abantu abahlalayo emthandazweni xa kunzima ebomini babo buthi ubomi xa buguquka bayibone yonke laa nto ibisenzeka ebumnyameni yokuba ibimthumelela kule ndawo. Mhlawumbi bendingazofika kule ndawo ukuba bendingaphumelanga kwiinto ezithile. Kodwa ngoko mhlawumbi into ebendinoyikhuthaza kweli lizwi, xa kukubi hlala ekukhaleleni uThixo, then uThixo yena xa iphendula uphendula busuku bumnyama, abantu babone iziqhamo ebebengazilindelanga kodwa wena ungakulingi uvumele ubumnyama bungakuthethisi noThixo. Enkosi.
Leli viko leli lizwi lisenzayo bekwasekange silibize, khange silibize,
besilifundile.
Oh, besilufundile.
Kaloku
xa uShumayela funeka umane ulicaphula
Lamasabhakthani.
Neyona nto okokugqibela nje umyalezo endinowubhekisa kusekubeni uba kubalulekile into yoba uShumayela noba unike eliphi na eli angazakhela umxholo ozawungena ncakasana kweli lizwi. Ayikunyanzelekanga into yoba eli ungakhupha ngokusebenzisa yakho ingqondo, ukhuphe into ethethwa leli lizwi, into enye. Neyona nto ibalulekileyo kumntu okholwayo apha uyasabela uThixo xa umbiza. Inkosi kakhulu.
Inkosi. Masithabathe ithuba ke sithi enkosi kumntu wonke oye wasibukela wasimamela kweli lizwi lethu lanamhlanje. Masidibaneni ke bazalwane ngomso xa sisenza ilizwi lesihlanu le inkqubo yethu ithi ukuba bendizawushumayela. Enkosini kakhulu.
Inkosi.
Sisebukile. Babayeni.